You're my saint, saint love.
Warrant, boy.
You're my sweet, sweet love.
Hola.
You're my sweet, sweet love. Oh my. Ukisema macho, pole wako, zawadi yangu mimi. Kwangu kweli wako ni mtongoze tena na tena, ni wangu moyo. Ukweli wangu wajua, namwelewa mimi. Asura, macho, umbowe. You are my sweet, sweet love. Sweet, sweet love. You are my sweet, sweet love. Sweet love, my sweet, sweet love. Sweet, sweet love.
It's Warrant.
Kweli semwe, walai unayo ninachotaka mimi. Unajua ninayopenda mimi. Unayo ile ninayotamani mi. Oh, vipi nitatoka za wale wakati ninayo wewe? Mapenzi unayonipa mimi, sina ule wa kuona. Kama ni mwendo, basi twende na wewe. Isikuwe siri, basi panga kwangu niyajue. Mawazo ya nini, basi nimesimama kando lako. Tufichue siri, tufunge ndoa mawe. Wala, wala, nimetoa ukimya wangu, nampenda ye. You're my sweet, sweet love. Sweet, sweet love. You're my sweet, sweet love. Sweet, sweet love. You're my sweet, sweet love. Sweet, sweet love. Sweet, sweet love. Ushakuwa mboni wangu, moyo wangu. Ushakuwa mwili wangu, dhamiri zangu. Biniishi aje bila wewe? Nasema no hala, kila kitu kwako nitafanya. Nasema no hala, kila kitu zako nitafanya. Baby kwangu no hala, kila jambo kwangu nitatenda. Nasema no hala, penzi langu nimetia ndani, ndani. You're my sweet, sweet love. You're my sweet, sweet love. You're my sweet, sweet love, baby. You're my sweet, sweet love. No hala, no, no hala.
No hala.